jechuudhaan waa'ee ayyaana Irreechaa akkasumas waan aadaa fi waan turizimii wantoota haaraa argachuu dandeessu mootiitiin subscribe nuu godha.